And of course, we have Mama Rachel Ruto, who is in our midst. We also have the Director General.
Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.